Hei wakalua kumalima vale no makahiki aku nei. Ua ane ane pau halapohe ko olalo Hawaii. Ua hoʻokumu ia e ka ʻAha Pūnana Leo, he papahana kula kamaliʻi o lalo Hawaiʻi piha. Anō, he mau ʻohana e o lalo Hawaiʻi nei ma ka home, a mana kaukani pū nā kanaka he aʻo ai o lalo nei nā lā pau. O ka o lalo Hawaiʻi ka o lalo o ka ʻaina, ka o lalo a ke kanaka, kākou like no hoʻi. ʻAha Pūnana Leo, he hanauna hoʻola o lalo Hawaiʻi.